Push on. Push on. You are pinging then. Yeah, who are you pinging? What's Pofanen? Oh, man, you sold it. Oh, Sangad. Oh, okay, but you right. Oh, okay, no. Yeah. See, I'm going to come. Yeah. Tatana, yeah. 1, 2.
I'm
it's 2,000 rand, baba, yeah.
Yam.
Yeah, bo.
Bam.
Bamba.
Yeah.
I know Kulukuli actor put, yes. Yes. Yeah. Yeah, yako yong.
Yam
yong. You're tanga in?
Maponchis.
Maponchis?
Kala, ya.
Yeah. Okay. Okay, no
siyabonga.
Hayi uNkulunkulu uyakuthanda man.
Uyangithanda
ngoku. Yes, uyakuthanda, yes.
Ngiyabonga but.
No, siyabonga kakhulu.
Hawu ngiyabonga mina kuwe.
Yebo.
Ngibusise phela uNkulunkulu mawusho uqiniso baba.
Yebo, ngisho uqiniso baba. Yebo baba. Siyabonga kakhulu. Yeah. Yeah. Hey. So uthenga ne cold drink phambili.
Konke but.
Konke.
Konke.
Oh, no.
Ngithando nenhlitiyo nekulungu.
Nekulungu.
Peace be with us.
Peace be. Kodwa sikhama ngubani?
Madoda
Kametsi.
Kilopazupe.
Okay, just a second, yes. Nayo yakho yokugcina, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's extra 1,000. 3,000 rand. Yeah. Uthenga ukudla and uthenga konke. Yeah. Kamini kankulu
uthiki nkulunkulu bawo.
Yes.
Unkulunkulu uthiki nvotsana.
Yeah.
Unkulunkulu uthiki nkulunkulu umoya ongqwele.
Amen. Amen.
Kungulasibusisa sixole.
Siyabonga kakhulu.
Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Hey.